kukuru mba nduza kutelefona wewe
nye unomu onezime onezime na tunukine ni merozuno munu yifuza kwa tumugiri ya surprise call yifuza kusabi mbabazi hama tuliru kwa tuza kumuro hama tumushikirize ubutumwa bwiwe muzema ya gira geza munungiki ama ni meru yawa numusha kutubagira surprise call kandi by the way hari message tuona mutawa mwazaritse zibezi ingo zibezi kwiye hari message tangi da kuyamera ukaba wosh totanga message ukunye imeze
mbona ka kikitsuri nizire yuko kare kare bajohera ngo bibi baju banana ije bindi ntumumbaze vraiment sinzi ntibinda ya tari sane ka twibanda nyinzi ni kigano good morning aha abantu muri ko murabipa muri ko mutwara umurongo wabandi aha ngo nukuri nanje ndebutse yuko kugira tugire surprise call tubanza kuva yuko ari ubutumwa koko udukora ku mutima natwebwe atari gupfa kwandika oya sitwe tugusabira imbabazi niwe uzisabira ukandika amajambo avuye muri wewe maze akaba ariyo dusoma
oh onezime umuntu yifuje ko tumuronderera nimero yiwe ntabwo iriko iracamwo
oya hari abantu mwandika ama message ugasangana ama message yo gutasha sintasho si gice cyo gutasha ariko ni gice cyikubwira koko amajambo avuye ku mutima wawe ukayabwira uwo mubana uwo mwubakanye umukunzi wawe cyangwa ukayabwira ushaka gusaba imbabazi cyangwa se ukayabwira ushaka gushimira mvuze amajambo avuye ibyina mu mutima ego cyane kuko sijewe ndabavugira sije mvuga ibyo mutegetswa kuvuga
oya jewe soma twe dusoma ivyanditse ibyo mwe mwivugiye ama kaba ari ivyo dushikiriza uwo muntu
allo Blackfm
ite
ni sawa
Ameze neza.
Ego turameze byango se nawe.
Ni sawa hama ndira jabu muvugana.
Ego rajabu urakomeye none?
Eh ndashima kabisa.
Ego rajabu. Tugufashe iki kuri uno musiga ncuti yanje? Uno musi tugufashe iki?
Nabandike sije shinzi ko muri ayo som.
Sije cyangwa surprise call. Warungitse surprise call.
Ego.
Ushobora kuba narisomye cyangwa nkaba narayisoma reka mbandanye. Sawa, merci beaucoup. Chanone da wadi kino kimye message zidashoboye kunkora ku mutima jewe wumva iza gukora ku mutima ugomba gusaba imbabazi cyangwa ukunda.
Hari bas mukoresha imirongo.
Ya muri bibiliya.
Ya mirongo yumvikana. Mutumugene mu ndirimbo ya za Salomo, ya ndirimbo ya Salomo. Mukoresha iri ya mirongo.
Ego, aha.
Afyumve babirabe. Yacu biba cyange maze
akakayimbo kaba kabajyohere na ka Alfred kumwe na Vanny Ice single lucky
urukundo baby nije nawe turi babiri single ngaba bimenye utima wanjye uremeza ko ndagukunda ikari masige natwe twinkomereza reka bibe lucky reka bibe lucky Lucky,
and the ugly changa nambara bibi fisinga sombi bitumute manga yuko turi kumwe
allo allo Blackfm
eto ndi Bosco
ego Bosco
eh aho naje gutasha umukunzi wanje nkunda cyane
ego mutasha
urakoze cyane
eh kumutara kumutara no nibere cyane
ego
Ahora ya comienza muy mucho ama kayimbo kano weli ajoye ko nawe nyina kunzi wa.
Oh la la, yumviza akarimbo kano weli.
Eh kano weli.
Wifuza kae ganchuti yanje.
Akari ko kosi icyo dakanya muneza.
Sawa sawa reka nje ndaba ndakorera umutsi.
Sawa sawa.
Aha, ndumva umurukunda lock.
Jena wene lock.
Shaka bibelo. Ni witagatire cyane kumusaga witagatire.
Tubivane
lucky.
Turi kora lucky.
No
no, no.
Kundana lucky.
I'm dancing low key.
You know when you're lucky.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Chana chatu za tuku shiria mwa karimbo kano wele kugira kashwe kujoyeda umukunzi wa wenda wana yiko tukitu mwevjano we ni atari sana ni atari sana aliko dawagiri kilu kimye aliyo ama mesaje mungi kaframado shwaku kufata ngu telefone umukunzi wa wenda mugire hali yaba tukwa ndikida ngo bugiri umukunzi wanje konda mukunda
izyo gusa
arabizi
kandi wa mubwira givyara nabizi
ivyo arabizi kumukunda
yaranje wandika imirongo
andika amajambo shaka gukora ku mutima uwo muntu dushaka ibi surprise call ikintu nyene utamenyereye kumukorera abari cumukorera ibi surprise nyene si bya bindi bon tumenyereye akana karirimbo ka Christmas ngo all I want for Christmas is you. Oh nakamari yakanizere ko kajohera. Wasabye karirimbo ka Christmas.
All I want for Christmas. There is just one thing I
Igucene kare twibandanyirize